Kei te ohi haere ngā kōrero takuahi, tai hoa e panonitia ai te rāngai pāpāho o Aotearoa. E mārama ana kia te karere, kei te aro te kāhui minita o te kāwanatanga ki tētahi mahere e whakatūria ai he whare pāpāho matua hou, ā ko te hua tēnā o te tūhono i ngā whare o te reo tātaki me irirangi Aotearoa. He oi, he aha ia ngā pānga o tēnei momo huarahi ki te ao pāpāho Māori. Anei te pūrongo a Hania Douglas.
Ko taua kaupapa anora, ko te oranga tonutanga o te rāngai pāpāho. I tēnei rā, ko te kaupapa kōrero, kia whakamoia te reo tātaki me rirangi Aotearoa, kia rāke he kaupapa hou.
I think that the idea of amalgamating radio and public radio and public television has got to have been on the landscape for a number of years as, you know, successive ministers of broadcasting have realised that the for-profit old television model is unsustainable.
Hei tā te kāwanatanga, kaore anō, kia puta he whakatau.
We want to make sure that we look at what we can do to support public broadcasting because they are the assets that the government and taxpayers own. And as I say, we've had a good look and it's said we'll put that in front of colleagues to hopefully set that on a path for the next 15, 20, 25 years to make sure it can survive in whatever the media environment is in the future.
I think ultimately the choice is either we make decisions that bolster public broadcasting or we choose to do nothing. And I don't think doing nothing is an option.
Engari heita Ella Henry, mātanga pāpāho, tō rangapū hoki, ka whaihua pea te kaupapa, engari kei noho ka waimeha te mana pāpāho Māori.
My greatest concern with the amalgamation of Radio New Zealand and TV, the public broadcaster component of TVNZ, is that there is still a strong Māori voice and Māori representation at the highest levels. Because we have seen what has happened when Television New Zealand has not been held accountable for maintaining this Māori perspective.
E toru ngā kōwhiringa i tohea, ko te whakamoe, te whakawhenu mirānei, me te whakanui i te pūkoro a irirangi te motu.
The model based on advertising in the 21st century is unsustainable, and if we want to continue to have BBC World Service news and radio and television and other social media platforms, we're going to need to fund it, and it will not be able to be funded through advertising. We may have to, as a nation, look at the old-fashioned idea of licensing, which still exists in Britain, and ensures the integrity of its public service media.
We cannot afford to have our media, our journalistic integrity compromised by being unable to fund and run decent both journalism and, of course, broadcasting. And so I do think there's a risk here, but bolstering public broadcasting is the answer, not the problem.
E ai kia Chris Farfoy, ka tukuna te take nei ki te kāhui minita i mua i te pānga mai o te tau. Hania Douglas, te karere.